ikaze nchuti namwe bagenzi mudukurikirana muri no makuru yo kuri uyu wa 2026 urusama inyuma y'amezi abiri tutabashikiriza amakuru n'ibiganiro vy'agateganyo bica ku mbuga zitandukanye za televiziyo Renaissance mudukundire tuyahere ku ngingo zikurikira haraye uruhagarara mu gisagara cha Bujumbura inyuma yitegwa ry'amagrenade mu bibanza bitandukanye abantu bane nibo bamaze kumenyekana ko basize ubuzima abandi batazwi igitigiri bakaba barakomeretse abanyepolitike kumwe n'abaharanira agateka kazi na muntu baratera ivyatsi ivyo bikogwa vyiterabwoba bagasaba leta gukingira abanyagihugu umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho barateye mu gihugu cy'u Rwanda uvuye mu Burundi nkuko vyemezwa n'igisirikare cy'u Rwanda mu itangazo cyasohoye kuri uyu wa mbere ariko igisirikare cy'u Burundi kirahakana ko atabateye u Rwanda bavuye mu Burundi nubu ntibirasobanuka mu gihugu cya Mali inyuma yaho Colonel Goita Asimi akomboreye umukuru w'igihugu n'umukuru wa leta murano makuru muraza gukurikirana umwihwezo w'umuhinga Jean Marie Nayimera amakuru tuyahere mu gisata cy'umutekano abantu bane nibo bashobora kuba baraye basize ubuzima mu bitero byaraye bibaye mu gisagara cha Bujumbura kuri uyu wa kabiri igenekerezo ya 2025 rusama umwaka w'2021 ivyo bitero rero bikaba vyabaye hakoreshejwe ibisaso bita grenade vyatewe mu bice bitandukanye abanyagihugu rero bakavuga ko batekewe n'ubwoba bwinshi mu gihe hataramenyekana abakoze ubwo bubisha abakomeretse bakaba baciye bajanwa kwa muganga mu bitaro bitandukanye igipolisi kiremeza ayo makuru y'ibitero kurubuga rwa Twitter bakamenyesha ko umwe mu bakoze ivyo bitero yoba yarafashwe ko kandi amatohoza yamaze gutangura ivyo bikogwa vy'iterabwoba bikogwa n'abasivile bahawe ibirwanisho ku nyungu yakagwi kamwe mu batwara igihugu Frederic Bamvuga Inyumvira yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu akaba arongoye urunani Sefor Arusha ariyamiriza ivyo bikogwa vy'iterabwoba agasaba leta kwaka ibigwanisho ababifise batabifitiye uburenganzira akabona ko iyo yoba ariyo nzira yo kubahiriza umutekano
ico nagira mvuge ni ibintu bibiri icya mbere ndibushikirize nuko byaraye bigaragaye ko mu gihugu cy'u Burundi hari abantu batunze ibigwanisho batabifitiye uruhusha kiretse ari abantu ba leta bo babibikitse mu kiza ngo bahungabanye umutekano bikaba bisigura yuko nihaba hari abantu bafise ibigwanisho batabifitiye uruhusha leta atavyizi igumiririmba yuko hari amahoro n'umutekano umuntu yo kwibaza ati bwa bundi leta iratubesha n'ibinyoma byarayo bigaragaye yuko leta nkumbure niba batari abantu bayo byerekana yuko hari ikinyoma atamahoro ifise atamahoro ishoboye mu gihugu cy'u Burundi kuko ayo magrenade aturikiye ahantu henshi kandi nko mu mwanya umwe insigura igira kabiri nuko ayo magrenade yaturitse hagira habe inama ihambaye cyane mu gisagara cha Bujumbura iraba iby'umutekano rero muri ico gihe areta ivuga ko atabantu bafise ibigwanisho bahari bisigura ko boba ari abantu baba CNDD-FDD no kuvuga baya leta nyene baba bacanyemwo bamwe bavuga bati iyo nama ntibe abandi bati iyo nama nibe ugasanga rero abipfuje ko inama itaba nibo baciye basohora ibyo bigwanisho bagaturikisha ibyo bigwanisho na cane cane ahabera ama bise nkuko umenga vy'ukuri si kubuza inama ahubwo n'ubukozi bw'ikibi busanzwe
Igisigikare cy'u Rwanda carashoboye gutesha imigwi yitwaje ibigwanisho y'umuhari FLN urwanya u Rwanda mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana uheze igihe bashaka gutera baciye mu burengero bw'u Rwanda mu itangazo igisirikare cy'u Rwanda casohoye abateye baje bava mu Burundi kandi bongera barahunga basubira mu Burundi mu byo igisirikare cy'u Rwanda cafatanye abo barwanyi harimo impunzu z'igisirikare cy'u Burundi kwirikira umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Ronald Wivanga
binjiye mu Rwanda banyuze umugezi wa Ruhwa ari uri ku mupaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda ariko basanze abasirikare bacu bari muri ambush. Ambush ni uburyo bwo kurinda abasirikare bihishe. So barabarasa bicamo babiri hari n'abantu benshi bashobora kuba bakomeretse ariko abo bo bashobora kuba abana bajyanye kuko byagaragaye no muri ahantu bagiye banyura. Ikindi ni uko twafashe SMG submachine gun mbunda dufata 7 magazines magazines 7 walkie talkie antenna ni antenna ya icyombo cya walkie talkie Motorola uniform y'u Burundi igisirikare cy'u Burundi ndetse n'imiti bigaragara ko umwe muri abo barashe ashobora kuba ari n'umuganga so kigaragara bahise basubirayo nanone banyuze kuri uwo mugezi uhana imbibi hagati y'ibihugu so basubiye mu kibira byagaragaye ko ariho baganaga aho ibirindiro byabo biri ingabo zacu zakoze akazi nk'uko bikwiye dusanzwe dutega ambushi ahantu henshi ahantu dukeka ko umwanzi ashobora gukoresha so aho ni ahantu hamwe muho twakekaga ko ashobora gukoresha kandi ikigaragara ni uko yakoresheje asanga abasirikare bacu bari tayari
ku munsi wa kabiri igisirikare cy'u Burundi carasohoye itangazo ryo kubeshuza umuvugizi w'igisirikare Floribert Biyereke akaba yavuze ko abasirikare babo bacungereye neza umupaka ko rero abo bateye u Rwanda bataje bava mu Burundi abatari bake baratangajwe no kubona leta y'u Burundi ihakana iyemezwa y'uburenganzira bw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI bwo gukingira no kugwanya ihonyabwoko ivyo bigashobora kugira ingaruka mbi ku gihugu ku bwa Maître Gustave Niyonzima arongoye urunani rw'abashingwamanza baburanira abakorewe amabi y'agahomeramunwa mu Burundi Kavib ivyo bizotuma isura y'igihugu iboneka nabi n'ibihano cyafatiwe nibikugweho Maître Gustave Niyonzima akabona ko iyo leta nyene yivuguruza mu guhakana ubwo burenganzira bwa ONI kandi idahengeshanya kuvuga ko ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu 1972 vyari ihonyabwoko
ijisho riri mu makungu bakabona yuko ivyaha vyamabiba muri ivyo babishigikiye abakozi bayo yabiperereza abapolisi izo mbonera kure zabaye etikete kome milise na nasiyonzi minyene rero bakabona bati none mwebwe muriko mushigikira ivyaha vyamabiba kumbe abama bayica abantu bama bagenda amazima yonge ababorezwa igufa abicwa ico no kwita ama assassinat cible ku batavuga rumwe na leta n'abandi bari badakengurukira ivyicaro vya politike bari muri ayo mashirahamwe baguma bicwa rero ivyo bavuga n'ivyo kandi nta nguvu muriko murashiramwo n'ivyo rero bica bituma batakaza agahombo kenshi kuri abo bariko baragira bariko bara muri ivyo bintu vyerekeye mu gukingira abanyagihugu bayo bakabona atahubwo umuvyeyi yotabaye abana niwe ariko arabahohotera hama ikindi naco ni nkuko no ku bintu vyerekeye ibihano amakungu yari yafatiye u Burundi babona yuko ata ico navuga nti atakarusho mu kwikubita gashi kaba karimwo bakavuga ati nivyo bihano bizogumaho kuko usinye ayo masezerano iyo bayemeza ni ibintu byerekana ko biri muco no kwita ende fondement de la bonne gouvernance intwari ibereyeho ibereye kubahiriza agateka kazi na muntu kugendera ico no kwita milite pour un état de droit ivyo byose ni ibintu rero baca babona ko bari kubiri biciye kubiri ni na politique bari ko barakora kandi biragaragara neza yuko leta yo birikiritegura ikintu kibi kusi kwena leta twisunze na rusasoma yabaye muri nyonyo mu 2022 ku bakozi ba leta ico twa kwita refonctionner rusasoma amije kubyamo ariko bwa mbere twari tubibonye aho sasuma ethnique ugacubona nibi bariko baranka n'ubwicanyi bwa mabuba mu gihugu abantu birikwa baricwa abandi bakaborezwa igufa abandi bakanyuruzwa ukaraba abantu baba bahawe ikigongwe ico no kwita grace presidentielle bafungurwa bagaca banyuruzwa bakicwa abahungutse aribo babahamagaye ugasanga barayishwe rero ucubona ko bariko baritegurira ikintu kibi kanatsinda bigaragara yuko banka kwemera iyo responsabilité de protéger de prévenir ni ibintu rero ubona ko basaba ikintu n'igihushane cyayo bakoresha mu bya politique muri ibyo byo gusaba igihunya bwoko ko ryo kwemerwa ryo mu 72 kandi nabo bariko bagira nk'ivyo ucubona yuko no muri ivyo basaba nabo nyene batavyiyumvamo neza rero tubona ko ari basaba ikintu n'igihushane bya ni ibintu bigoye gutahura
aya masezerano mashasha yo guha uburenganzira bwo gukinga no kugwanya ihonya bwoko afise ibintu ngendegwa ko bishasha kandi bikomeye niko amareta yagiye hamwe yumvikana gukingira abanyagihugu bayo kurengera inyungu za amareta agomba gushigikirana mu mabi ivyo bisigurwa na Maître Gustave Niyonzima reka dusubire tumukurikire
ikintu bizana cakamaro kanini nuko ibihugu bihurukiye mwishira hamwe byawo ni byagiye hamwe bikumvikana ngene bishobora kubandanya gukingira abanyagihugu bayo bunyene kuko bisunze kahise kenshi ngene wasanga makungu asigana mu gutabara kubera usanga harimo inyungu mu bihugu byinshi ugasanga biragize ico no kwita solidarité négative ku nyungu zabo ari nk'ibintu bakorana mu bintu byerekeye les activités commerciales ugasanga rero umwashigikiye uwundi kandi ari mu makosa ibararikagwa atawamira rero ni wabiyumvira guhera mbere n'inyuma gose mu 2025 ngene boza baratsimbataza iyo responsabilité de protéger gukingira abanyagihugu bayo et de prévenir les crimes de génocide rero nibindi vyerekeye les crimes contre l'humanité vyahavya gahomera bunwa babishira imbere kuko babonye ico no kwita hari enquête iri inquiétant kukungene amakungu iyo no kwita engagement international itakimeze neza kubera ibyo bintu nagiye ndavuga vy'inyungu vy'amarelation militaire babiriho vy'ibihugu gumukiranira rero niho bavuga ati igihugu cyo gifate uwo mwanzuro wo gukingira abanyagihugu bayo muri iyo ntumbero ntihaze bavuge bati ntibari babizi canke ngo ntibatabawe abanyagihugu bifata mu mwe
imbarutso y'itembagwazwa ry'ubutegetsi mfata kibanza mu gihugu cya Mali yabaye inshigwaho rya leta nshasha bivugwa n'umuhinga mu vya politique Jean Mayiri Ntayimpera asanzwe aba mu gihugu cya Mali umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wiwe wa mbere bari babogoje muri leta abasirikare babiri basanzwe bari imbere mu kagwi kari katembagaje ubutegetsi Ibrahim Boubacar Keita kuwa 18 myandagaro mu mwaka uheze kurikira Jean Mari Ntayimpera
byabaye muri Mali ni krize nyine bandanya hari habaye kudeta mu haheze nk'amezi 8 rero umuprezida Ibrahim Boubacar Keita yarakuwe n'abasirikare mugabo kubera amategeko y'abanyafurika na ZDAO ishyirahamwe rya Afurika dore wese rigira ko rirabuza yuko abasirikare baja ku butegetsi bakabugumako bisaba naho baba bakuye ubutegetsi buhari yuko butogwa n'abasivili cyo cyatumye rero abasirikare bari bakubise kudeta babankiye kuja ku butegetsi durumva umusirikare yatwara abagize kudeta yaciye abavise perezida hanyuma mu president na premier ministre babagira abasivili hagomba hari kutumvikana hagati yabo basirikare n'abo basivili batwara transition ku buryo rero ku rujya ruheza hari habaye mu president na premier ministre bahinduye guverinema ya transition barashyira abaministre bashashe mbwa muri iyo guverinema baraca bakuramwo abasirikare babiri cyane cyane bakomakomeye harimo ministre de defense bari mu bakomakomeye muri abo basirikare bagize kudeta byo rero nivyo byabacanishijemwo byatumye abo basirikare bagize kudeta binoba iyo guverinema shacho yagize na premier ministre na president iyo guverinema nyene uwo munsi nyene bayivuze bicaberamenyesha yuko president na premier ministre bafashe n'abasirikare bakabajana muri mikambi yitwa ikati iri ku birometero 15 by'i Bamako ariko ivyo byose byabaye kubera nyene hasanzwe hari krize nini ya hari gutumvikana hari ingwano mu bice bimwe bimwe byo muri Mali hari n'ibindi bibazo nk'ibibazo by'abakozi abakozi bari muri greve kandi bamaze iminsi yose muri greve makuru ivyo byose rero bica bituma abasoda bashaka gukontrola ubutegetsi babyitwaza kugira ngo abari babafate igihugu mu minwe niko byama bimeze rero iyo hari akajagari mu gihugu kenshi abasoda niho bashaka bumva ko bafate igihugu mu minwe
ngaha dusoreje amakuru twari twabateguriye turabashimiye kubona mwadukurikiranye naho ubutaha.